Manichike amaxesha empilo. Cha eyona nto bendifuna uyiveza ukuba lo mbono uvele ngokuba mhlawumbi le nto siyijonge kubantwini abancelayo nabatshayayo. Mhlawumbi lapha
ezinkonzo.
Ngoba kuye kwavela into kum ethi hayi mna ndihlukumezi. Hayi ndishilo ndethi hayi hayi bayaoba kodwa ndibambe into kwezithethi zidatata atshi ndahlukumeza. Ngoba apha engqondweni kum ukuhlukumeza kum kubetha baba. Andiyazi enye into ukhe watshi ke ndikwenye indawo kwa ugwele apha eRosebank Catholic Church ndibiziwa phaa ndoyamine nosocial abafundisi ndoyama uthi lo bawo nakule nyanga yoomama uthi oyena mntu uabhyuza kakhulu ngodlula nokubethayo ngoba the minute bawo uxaba ufike endlini ufaze engaphekanga le nto uyithandayo thathe sasitye uthi anawo tya le nto awabhyuzanga bos ngelo xesha khange uyikhuphe imali egusane kodwa uthi awunawutya le nto mawungulo izinto ziyenyuka kodwa imali yakho yegrosa lwena obo wawumfazi 500 yakuthela inyama inyangeka pheli ye lo mfazi imali amutya namadoda kanti awumnikazi hayi ke mandijike mandibawurhadele kungani mandibukhuthi jena ntlo zombini shabata ukodwa nenkomo zayo yuda kwethu wena ndifuna nivelele into ethi bantu abangayiqondi iAlexander hayi apha siphila ngolu hlobo sitya zonke bankodla futhi sitya zonke kusephandle so ndenzela uba nomnye umntu azayiqonda uba heyi uba ubuze unementality ethi indoda ethi intsimbi uze hayi Alexander uphazamise nditsho seyingeyiyo le nhlanganisela seyinkonzo kwakwausuba phaa ebandleni lakhe eziloni singena namadodana sibetsha intsimbi sinogqiba sithi uba awusifuni sigqote uba simbomba zasozajota phosisi so ndifuna ukuthi ke apha sitya zonke bazalwana ngoba le nkonzo kwamqwebe sinot only about le-GDP kodwa iunity hlangana kwenkonzo bawugubeke zenza into enye ngelizwi libathiko ukungacwasani uba longuziyoni longumtshetshi longumtopia kodwa into esidibene ngayo lilizwi likathixo sizama loo nto apha ukuyifika engqondweni zethu uba inkonzo kathixo yeyomntu wonke regardless of i-religion siyava kanisilo
hlala phansi
bawugwele mandisuke phakathi wami mandisuke mhlawumbi bawuvuleke ikhonto endishiyileyo kodwa ukhona utata ozawubulela oba wabasebenzile basifuna futhi basebenze ndade bankohla ndanento ethi eyi nkosi yam yini mana baba wamadoda imali zabo zomgqibela inyanga engapheli mani bazithe yabona ke udla ngothi ubauthi udla ngothi ubawumtsi thixo khawusiphi imali
singabasngoba
akho nto ibuhlungu njengoba bankohla ube nawo umbono kodwa ungabi nazifunds ngoba izawuphinda ithi ngomso umadalela wasenzisa la nkonzo wasisetshisa imali zethu kanti uba uthixo wasiphi imali ezikhali sizimillionaires aba bawo besizababiza nje bangakhuphi nesenta kodwa uthixo akakasiphi imali kodwa usezawusipha
mandingabi sabulisa ugxa wam uxolweni bazalwane andinamazwi ndibulise nje kubafundisi nomama ilizwi nje elinye sibulele into yoba idiske yafika nyani ebunyanisweni umbono wavela over the phone ndathi yiza siyithethe face to face sakhwetha kabazalwana yayisanda kule nto ayithethayo bawusifube isithi umfazi umnika i-500 ke ndathestwa phaa endlini after abazalwane bephumile kwinto ebebeyamele wabuza into uba uhlukumeza inyani What talk about Nigama cat, Labada Pago, that I care about the who? The full good was a one, a bunyan swing, see a pulela, as no one into Balento, as I said, in Tanga, the Gama's Transan, Pedra Palace, and see a pallet into bar, nesting in Lukish.
Yeah,
Pulonia Busayo, Napulanyaga, but what would ever is great.
Yeah.